Don wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha mai albarka. To muna fatan zaka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa da alamar like.
Aisha kuma
Al-Hassan
Irimu Mix Adam Isaray.